Koenei te wiki whakanui I ngā taiohi o te ao. Ko te kaupapa I whakahaerehi ai e tētahi o ngā rōpū whakaruruhau taiohi o te whanganui ātara I te rānei, he whakakipakipa I ngā rangatahi kia tuhi tohu rātou ki runga tī hāte.
It's all part of Youth Week. Like, the main thing was connecting youth with families.